hari gihe wewe Simbizi ushobora kuvuga ibintu n'umuco w'abandi bantu ubunandi mamije cyangwa aba promoter bafashe bya bintu yavuze
bacyabishira
ivyo bagije ati vyagenze uko bagenda barakubwira ngo vyagenze uko
baragize autopsy
na source ntaki
kuko iyo umuntu itavye imana bariho ubuhinga kwa muganga bakoresha bakiga ati no muntu yishwe niki turero turabe tureke kuba turiye kure mu bwo bujyajya sivyo ego abantu benshi birondera ama views niki mugabo mukurondera ama views ntibatakaze ubuntu bashira ubuntu imbere ico kintu no saba umuntu wese ari muri kino gisata
iyo umuntu afoye
okay
ikiziga n'umuntu agize mariage ni ibintu byubaho
birubaho n'umupolisi ayibonye za umusoda
wisinzima n'umukuru w'igihugu arahagarara ico kiziga kikarengana hanyuma iyo umuntu apfuye yitavye umuremyi hari amajambo adakurikizwa ngo yapfuye mu buryo bujanye pempokto ko yapfuye ko ariko kose byarabaye kuri NellyNat nimba yari beza gumbagire
nta bezi ba kumuntu yapfuye n'umuntu yapfuye ko kwatari buzuke ngo akwishure
byarababaje abantu benshi baravuga aya majambo
bijya ni guta ubuntu
uyu mukobwa yavuze ibi bintu na makosa ntibibaho
je n'ubu mpora nimvira je bo hari ibintu mpora nibaza yuko defois abamwe akarenganyo
eske nta mategeko abantu français n'abantu françaises bagira mu mvugo ndengera rugero
amategeko yoyo amategeko yo ahana arahari hari n'itegeko rya le 13 mars 2022 rishasha rihari ivyo nabyumva kugira itegeko naryo rikurikiranye biba bisaba ko umuntu yitwara
Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Simbizi Semavumba munyoni
original.
Aliya sivyunguka nibihomba byose n'ugutara.
Nahandi mu byunguka muri akeza net.
Ibaze. So, turi mu misi y'ikiganda.
Misi mitindi niko bayita.
Misi mibi cyane.
Misi mitindi.
Kubura abantu bazwi mu gihe kimwe.
Ego
bigeje bishika mu kibanyi cy'u Rwanda harafa baririmbye mu kwezi kumwe no munsi byashikiriye iwacu ubibona gute muri rusange
ni ibintu bitwibutsa ko turi ku isi kandi ko turabana ibintu by'ama réseaux sociaux ni ibintu bya technology rimwe rimwe ari gihe bitwibagiza ko turi ku isi ko bivuze umwanya bidetermine Hige bitwibagiza urabona ubu uyi nabantu bacubahana nka kera kera muto yarubaha mukuru mukura kubaha muto mugaba ma réseaux sociaux cyane ibi aya ma technology yagiye kutwerekana ko ngo twese turangana ngo urupfu ntirubaho tu vois deux des fois ibintu rero bidushikira kugira bitwibutse yuko meme avec iyi technology turi ku isi hari abantu uzurabe neza jeja niho nigeze ku postinga ati none ko kera twahora tubona hari amadiri y'indirimbo za sida niki mbwo ubu mihengo communication mengo hari ibintu byamaze kutwibagizaho kumengo tutakiri ku isi rero deux fois iyo ibintu nk'ibi bibaye hari ibintu imana ikora kugira itwibutse yuko
muracyari ku isi
turi ku isi
turabe twigarura
turabe ingene kuko bro iyi si tuyiri ko kuri mission harya buri muntu wese arafise mission ategeza kurangura ngaha ku isi buri muntu wese ngaha yaba nziza cyangwa mbi ni muntu wenge nahitamo kubera ivyo ukorera ku isi niyo mateka yawe niyo eternite yawe umwe yavuga bati ngo ubuzima budahera no munsi turavuga aba wagasore turavuga abandadaye sivyo hari n'abandi bantu bakoze andi mateka ibitabo byose dusoma cyangwa ikara abantu bagiye barabyandika ibidufasha cyangwa ibigiriki iyo ni eternite bagize n'ubuzima budahera bayitere bose baravugwa sivyo rero umuntu yari ku isi niwamenya ati nzohitamwo ubuzima bw'umuvumo cyangwa ubuzima bw'umuhezagiro ubuzima bwanje budahera buzaba buri mu ihanga niyo mpamvu rero ibintu nk'iyo yuko birashika ibintu by'impfu ntibize bidutera ubwoba cyane sivyo nibishika turi ku isi tumenye yuko izo histoire zigeza gushika ni nkuko uno munsi nyene nashora kuvanga mu open mic cyangwa ubunyene ngatu
bazakora ngo Simbizi wa Semavumba
apana naha nyene turi muri open mic ushobora ngize arrêt cardiaque mutimo gahagarara nganye bibaho
ngo twayibonye kuri site na amanzi mensa gwaye
nibisanzwe nanye ndagwaye
narandi promoter
Randi promote ya foto ejo nje nayi posting yari mu bitaro. Ikiniro kibabaje nuko hari ama media mama amwe. Acaza gukora inkuru z'impfu batigeze bakora n'inkuru z'abantu babo. Abaririmbyi bacu turaje ubuzima tubayemo.
Araba abahora baza yo haje de Beni, haje Medi, haje Rupfu.
Ya haje Rupfu. Eh harabaze haje Rupfu. Hari nabonye bagiye gufirima kuri Morgi. Ngo Morgi. Ati none je ngahaye telefone ndakubaze. Ko ngo na mabuzz. Amabuzz ndiko ndagira buzz. Isi miti ndiko ndanwa. Ini cold cap. Man hari grip isigaye hari teye ubwoba. Ndiko ndafata imiti. Landi promoter ajyanye mu bitaro. Urushinge barumuteye mbona byembe ajyanye mu bitaro. Ngo ni buzz. Hari buzz yo ugenda kwiteza inshinge kwitobaguza umubiri. None ko utaziza gukora iyo nkuru urindire yuko wumvise ati ngo yumye hama ucuza gufirima morgue cyo tureka ayo ma hypocrisy
ikintu miseri kandi amwibuka namwibuka twarigeze kuba turi muri group imwe yo kuririmba underground
foundation
ya Bobo Records twari kumwe na King Prata na Igbana
Nibana background
twari kumwe bakingorongoro ico gihe rero ngo twabimenye twari dushika nka 30 na
Underground. Murongwe na Frank Duniano.
Ari ni indirimbo yitwa
Underground
turashoboye. Ari ni indirimbo yitwa na wewe utovuga.
Yatumye Miss Erika aboneka.
Aboneka. Ico gihe hariho nundi concurrence yiwe yitwa Miss Nono.
Miss Nono. Miss Nono yarazi kuririmba.
Yarazi kuririmba basinze hagiye.
Gusa cyari gifite bitaye bya bien urumba. Abamesha kiyage twabita babuja flavor.
So duhoze umujyango wiyo. Duhoze umujyango wa Miss Erika.
Tuhoze kabisa.
Ku kanyuma nako umunsi wa nyuma hari haheza amezi abiri duhere kwa guhura n'ujya rimze kiradodora Sam. Twari rwanya hafi nk'iminsi nk'itatu turapanga project ariko ntivyagenze neza bana nkuko byari bimeze.
Byari by'amasonorisation nyine.
Yarasigaye yari mu
lighting
ni hari muri shooting video mugo umuntu acagaruka kibaza kubera iki wa muririmbyi yari imbaro premier juye
muzenya Said Brazza
uravye urupfu gwiwe intambwe yarageze ko ukacura abajya basamu ariho nabarimbyi bakinyegeje hasi mugabo tutamenya story zabo tuzakumenya story zabo bigize ntacha nibaza kubera iki amikari cyanke cooperative batandika je nibaza kuba kotiza
bo amikari barakotiza umwambiri wese arakotiza kuko nk'ubu kugira abagoreze carte ijya carte ya amikari ukotiza umwaka wose
ntacha nibaza kubera iki umenga nta bikogwa bihari n'inyuma yo kugira ni nyuma yo umenga sinze bari mu kibi mujyo ministere ariyo iza kwandika ihoza
naho ne ministere haga nije nayikomye
ihoza
ndakubiye ko na ministere ije nayikomye kuri Twitter
uravyumva
ministere nije nayikomye kuko ibintu biriko biraba ino secteur turimo secteur y'imiziki ni secteur yarononywe kubujyo icizere kuri iyo kibagito sivyo ni secteur ofite no vuga yuko ari ni secteur ari mfuvyi ni secteur no vuga yuko umengo nta babyeyi dufise Ravyo jewe igihe cyane ku rupfu rwa Sam nibwo nakurikiranye gato kuko je na telefone abantu benshi bameje urupfu rwa Sam over mix na jewe kurabye ni foto ministere ya post ndi kuri Twitter ni foto bakuye kuri page yiwanje sivyo ya foto iri kuri page yiwanje ya ministere ya koresheje nuvuga rero yuko je na telefone nka vers ma 22h Nerefonye no muvandimwe nyene wa Sam babana umuntu uzenya mu ruziba ambwira ati tabariza Sam ararembye atarakeneye ubufasha ko hari igihe urabona ego turakora imiziki turagira iki turashobora kuba tubaho niki twiyunganye kuno kuno bwo iyo hageze igihe cy'ingwara hari gihamiko urashobora kuba make
nico
uravyumva twarabonye ba kamiliyoni bagwariye haya tumva ngo afite amahera mugaba bagaterereza twabonye ba professor Jay bagwaye president de la republique mwubaha masamia agaterera kugira professor Jay avugwe sivyo rero des fois abaririmbye ari giye bahura nizo ntuzenya n'ibyo bibazo bikaba obligé yuko baterereza mugaba rero no musoro biratangaje ingene baterereza twebwe atacyo dufise je nanjye ikintu cyo kuguterera ni gushirijwe hejuru gusa nta kindi kirenza nta buryo dufise uravyumva so jero banterereje kugira nshiri ijwi hejuru kugira abashobora kugira ikinamba ari kibazo cy'uburyo cyangwa iki tuje kukigerako nerefonwe no muvandimwe ambwiye atumenyere ko arabaye vakiwe avanwa mu bitaro mu ruziba atwagwa mu bitaro kuri mu gihosha kwa Ezekiel bo après icyo gina cyane nerefona idinaki nacye ndamushira kuri appel na idinaki kugira idinaki nawe no twa muvandimwe wa Sam
cyane
après nka mu nyuma turahagarika communication gato kugira ntangure gukomunikana ndiko ndaposta kuma kuma rezo vuga ati bano hari umuvandimwe agwaye kuri ejo hijya ejo ntihagira ikintu nkazo bintu byo tumutabariza kirikare mugaba rero mu nyuma edina kya cha telefone après 10 minutes ati tikarabaye tisamara tuvuyemo niho rero umutima nacengera reflection vuga ati none koma miserikaragiye nitwebwe twenyine turiko turavuga tukunuko nta nabasi na ya message yo kuduhoza turafise ubushikiranganje buturaba aparamikale amikale nibazi baye blaminga igene ya SBL bro gusa na SBL yizewe I know ndazi kuko nibiro ikoreramo nibiro yaho n'ubushikiranganje hajya abakore ajya kuri parade za gana amaloko ya ministere mugabo naramaloka nawo bizewe dufate yuko ni association sans bureaucratie nk'izindi rero nitwo yidogera cyane sivyo mugabe ikintu kiri important nuko ubushikiranganje bwabaye reconnaissa yuko hari uwo twabuze sivyo ari numa mucya saba yuko iya message baduhaye ntibigarukire hajya hageze no kubafuba baje muri komite nabone tubone ukuboko
kwabo
kindogodi nicyo saba ko amikani tuzo tubleminga amikani ko amikani ni shira hamwe ifise abanywanyi cooperative de musiciens ni shamwe ifise abanywanyi kuko ushobora gusanga dufate nka miserika cyangwa Semavumba mix atama batara abanywanyi bijyo shira hamwe kuko dufate nko pa example nafise ntari yasure bon ntari yasure nafise mituwele niki fate nka mituwele hari namba ari kamu cyanke nde cyangwa mituwele de la fonction publique cyanke ki ngwaye nshobora kublaminga ngo mituwele ntiyamvuje cyanke ntiyagize ikandi hari umunywanyi wacu aha oyi mituwele ashobora kuvuga uti uwo muntu si umunywanyi wacu umva ndashobora kumubazwa ivyo byarabaye ni gihe baborege bapfungwa nabandi twashobora kugenda kubwira amikare niki akabwira ati uko bigenda kose uwo muntu ntabwo ari umunywanyi wacu ntawe tuzi kandi muri ico gihe birumvikana mugabo ubushikiranganje bwo tuzwi tutazwi n'ubushikiranganje bwacu bujeje kudutunganiriza rero biraryoshye kubona umunsi ubushikiranganje bwari kubisagashi burandika rya tweet naho yanditswe mu gifaransa hari abantu batazi ni gifaransa atazi no gusoma batashobora gutahura rero turakeneye tubabone nihagera mu migigwa yo kubashingura niteka tubone ukuboko kw'abavyeyi bacu
ari imyidogo canke ikintu cababaje abantu benshi cyane cyane ushikana uyu munsi kiracaba bababaza iyo umuntu afuye ikiziga n'umuntu agize mariage ni ibintu
byubahwa n'umupolisi ayibonye cyangwa umusoda
w'isinzima n'umukuru w'igihugu arahagarara icyo kiziga kikarengana hanyuma iyo umuntu afuye yitavye umuremyi hari amajambo adakurikizwa ngo yapfuye mu buryo bujanye pempo kuko yapfuye ko ariko kose byarabaye kuri NellyNat nimba yari beza gumbagire
nta bezi ba ku muntu yapfuye n'umuntu yapfuye ko ko atari buzuke ngo akwishure
byarababaje abantu benshi baravuga aya majambo
bijya ni guta ubuntu
uyu mukobwa yavuze ibi bintu na makosa ntibibaho
je n'ubu mpora niyumvira je bo hari ibintu mora nibaza yuko des fois habamo akarenganyo kintu busi numva ingene nari natakidegembya vraiment sindabitahura kuko imico y'u Burundi arayihonyanga neza mu kirundi zuba rivu Cendo niyo mpamvu ndibuka umunsi tuva ku gutabariza expected yarafunzwe. Metre Muvayo yatubwiye ati ifo yuko musaba yuko haba etage general. Mwebwe mukora mu bintu by'imiziki, mukora muri gisata bya culture. Kugira ifo yuko mureklama yuko hotegugwa etage general. Hakaba inama rukokoma ku bantu bose bashiruka kugira mumenyeshwe imico y'Urundi muri 2023 yariyo. Tumenye ko vyahindutse. Namba no munsi yuko ushobora gushinyagurira ikiziga tubimenye yuko vyemewe. Igarose usanga vyemewe mugabo atabye tuzi ifo rero yuko habaho iyo etage general kugira dushobore kubibaza nkuno munsi yumva duvise umushikira nganje bw'imico arahari ngaho ifo yuko dutuma ko tumenyeshwe kuko uno munsi orega ashobora gusohora video kuno bagomba gusohora video ejuzo azoyisohora ngo yahonyanze imico bugacha bafata bagacha bacyakira mugasho NellyNat arashobora gutuka ikiziga akagishinyagurira ikiziga byembye gucya izuba riva agashira ku master tribute meye bamfanye kito kwatse ni tukenere kumenya rero imico y'ikirundi ni yahe kwa tumenye ibyo ndekure n'ivyo narekuriwe ko gushikuna munsi bo before mu mico y'ikirundi barambara utubindo utubindo twarabaye copie umugigo wacu utubindo waribwe n'abazungu umuzungu yambaye bikini n'iza ritembere ya lez mugabo kera umwige magezi mu bigero yiyambarira akabindo agapfuka amabere agapfuka n'igitsina gusa pra bakacayigacha yigira sivyo alez mugabo yave ku muzu w'abakoroni bace bazaza batwambika impunzu ndende utubindo bace bagenda badutwaye so rero umva hari imico ingenya yagira hindagurika uno musaba ko yako costume ari umuco w'ikirundi ose fo imvutano so umuco w'ikirundi kuko hari imico twazaniye n'abakoroni kuri interest zabo kunyungu za business kwera ndavye nkabiga bitambara bikorwa n'umvutano bikorwa iki byose na kimwe kwerwa mu Burundi fa muri ende hehe urumva yuko ari ama entreprise yo hanze yashize imitahe myinshi mu kuza kudeculture numva batumva badukura ko amuco wacu barawutubandura baca baza ku implantamwo uwundi muco uhanye n'inyungu z'ibyashara byabo rero turakeneye kumenya rero no munsi muri 2023 umuco w'ikirundi nuwahe
hariyo bitarengwa
ibitarengwa n'ibyaye
eske nta mategeko abanfrancais n'abanfrancaise bagira mu mvugo ndengera rugero
amategeko yoyo amategeko yo ahana arahari hari n'itegeko rya le 13 mars 2022 rishasha riharibwa ivyo nabyumva kugira itegeko naryo rikurikiranye biba bisaba ko umuntu yitwara oya mugabo n'ahandi yabitegeko rihari byembye bijya binari nati yakoze n'amakosa
Ivyo ndayivuze kubera byaraguriye cyane ku buryo hari gihe wewe Simbizi ushobora kuvuga ibintu rumuco w'abandi bantu ubunandi mamedia cyangwa ba promoter bafashe bya bintu yavuze
bacha bishira
ivyo bagi ubagije ati vyagenze uku bagenda barakubwira ngo vyagenze
baragize autopsy
na source ntaki
kuko iyo umuntu itavye imana bariho ubuhinga kwa muganga bakoresha bakiga tuno muntu yishwe niki uwo muntu ntihagipfa ubwo nyene nta autopsy yabaye amugacu ugenda kuvuga ibyo uvuga atavyemeza ufise urumba yuko muri ico gihe guhamwa babiri hafi bo mugihe babitwaye turere turabe tureke kuba turiye kure mu bwo bujyajya sivyo ego abantu benshi birondera ama views niki mugabo mukurondera ama views ntibatakaze ubuntu bashira ubuntu imbere nico kintu nosaba umuntu wese ari muri kino gisata hari narashimye n'abaririmbyi hari abaririmbyi benshi bahagaritse gusohora indirimbo August yaragaritse gusohora indirimbo bifese yaragaritse gusohora indirimbo yiwe muri kino kiringo harabarimbye benshi bahagaritse
na oregari gusohora
na oregi yarahagaritse
yaragaritse
urabyumva ivyo nubuntu bagize uwo mutima rero w'ubuntu izo ningingo turiko turifatira twebwe kandi plus ni twabandenga turiko turagendera ubwo buntu ejo na leta niho izo bwate babantu bamaze bakuze reka rero na twebwe dushire mu kuboko
yego So, ndagushimiye cyane kiganiro open mic. Asanzwe.